Chibone Kalindo, the DC, mwana wopsha kwambiri, president wantu osauka woyamba kuno ku Malawi. Amene sindiwo pa konse ngakhale kuti boma lakonza mapulani ake wopsha ofuna kuthana ndi ine, ofuna kuthana ndi wabakiri muluzi, ofuna kuthana ndi antanyiwa. Ine ndekha ndiye sindizaopa konse, ndipo ndizapitilira kuyima pa chilungamo kuwauza Malawi chimvemvemve choonadi chimene chilipo mopanda mantha. Chosangalasa ndi chonena kuti kwa amene wakonza lupanga lokuti andiphe ine, iyeyonso siku lina azafa, ndipo palibe wamuyaya pa dziko lino lapansi. Tikamanena kuti ziko lisili kuyenda bwino, ena amaona ngati kumakhala kusuta chamba, kumakhala kudya kokeni, kumakhala mwina madrama amene ali mwa ine. Koma kwa amene amandiziwa ine, amaona the wisdom in me. Ndipo ine sindimaopa konse, ndizapitilira kuwayimirira Malawi, kuwatumikira Malawi mwachilungamo. Chifukwa tu Malawi muno muli mavuto woopsha. Ndipo a Malawi ambiri akumafusa mafuso kumanena kuti kodi azabwera liti. Azabwera liti president amene sazayanganira ntundu wa Malawi. Sazayanganira kuti awandi akumpoto, awandi apakati, awandi akumwera. Azabwera liti president wina amene azatimvese ife kukoma. Amene azapange anthu amene akugwira ntchito mboma kumva kukoma. Amene azasinthanise malipiro anthu akupaliamenti ndikuwapasa anthu akumuzi, anthu akumuzi malipiro awo ndikuwapasa anthu akupaliamenti. Chifukwa tumwina ambiri sitikudziwa kunena kuti anthu akupaliamenti aja ntchito yawo imene ijayo ndiyotumikira, si ntchito ya professional. Ndi chifukwa chake amakalowa kumene kuja without ma certificate. Ndi chifukwa chake kumene kujakwe ena amalowako iye 1 pakana iye 5 osalankhulako chifukwa choopa chizungu. Koma ku Malawi kunoku ndi dziko lomvesa chisoni kunena kuti anthu amene ntchito yawo ndiyotumikira ndi amene amalandira ndalama phamwamwa, pomwe amene amapita ku sukulu nda ama degree, amene apita ndikupakana ku college kukaona salary yawo imakhala yomvesa chisoni. Kafukufuku amene akutamupanga ife a Malawi First wachita kuone siratu kunena kuti ngati kuli boma limene lili the worst ever, limene a Malawi sazaliwala, limene a Malawi sakulifuna kuti usogoleri upitilire, ndiye ndi limene Latonsi Alliance. Ndipo ndizombesa chisoni kunena kuti anthu a opposition amene akufunidwa kwambiri onse apita ku bedi akugona. Ndipo ndizopweteka kwambiri kwa masupporters a UDF akaona anthu awo Lilian Patero ndi Atupele angokhala zingati apita ku holiday. Ndizomvesa chisoni kwambiri masupporters a DPP akamva asogoleri yawo kuli zingati apita ku holiday. Zimakhala zopwetekesa kwambiri chifukwa chisankho cha ulendo uno cha 2025 malinga ndi kafukufuku amene tapanga ife a Malawi First amene akufunidwa ndi president wa ku opposition. Ndipo pakufunikira kuti inu a UDF mukhale jack up, inu a DPP mukhale jack up, inu a Ford tikuthokozeni ndi muli jack up mukupangisa misonkhano. Koma nonsenu mukufunidwa kwambiri, ndipo anthu ambiri a Malawi akuchita kunena momveka bwino kunena kuti akufuna mgwirizano wa opposition. So kairo opposition yo asogoleri yake mumaoneka ngati kapena muli ku holiday, kadi kapena so pali china chake chimene mmaopa. Ndi asogoleri odabwisa kwambiri inuyo amene mmasapotedwa kwambiri kuchokera ku UDF, kuchokera ku DPP, afford ndi zipandi zonse zo susa za genuine osakhala za fake. Muli ni masupporters ambiri kuphatikizapo masupporters ena a UTM amene akufuna kunena kuti chipani chawo chichoke mu Tonse Alliance. Koma kuwaona asogoleri akumeneko alipe kufuna kuti azilandira ndalama. Chifuka pose chenda pompano kuti ndalama ndiye zituluka zambiri zimene ziti ziperekedwe kwa asogoleri ena a mu UTM kuti akhalebe konko. Vuto ndironena kuti simazi wa degree yaka kondedwe kano. Mene ya Malawi ama kukonderani inu a opposition. Inu mukuziwa kunena kuti chimwalirire ni chirima ujayo. Anthu ambiri so amwalira. Kumwalira ena kumangu ugwa kubafa. Ena kumangu ugwa ndi BP. Ena kudwala kumene kumwalira chifuka cha chikonda. Koma inu wa asogoleri maseweresa anthu kwambiri. Maseweresa anthu simadziwa mene anthu ama kukonderani. Mukamapanga za chibwana zanu zimaonesa ngati kha mukuopa kumangidwa koma mukufuna u president a Malawi zimapweteka kwambiri especially panopa mmene mavuto alili muno Malawi a Malawi akufuna ndithu a big change chifukwa awawa awa anakubawa chao palibe anthu saa kuwafuna akungozika kamiza chifukwa kuti ali mboma koma ngati awati azawine chifukwa cha uchisiru wa opposition kuti simuli very strong komanso simukufuna kuachita bero wa Malawi mavuto mwao komanso mukuoneka ngati you don't want to work together komanso mukukhala ngati simukuona inyo a opposition zimene anzanu wa akukuchitani taonani posachedwa bombano ma social media mwatulukatu audio imene ikunenedwa kuti ati mtundu wa achewa ulimo munomo 14 million ndipo agwirizana ku mtundu kwawoko kuti asiye kupita ku Zambia achite concentrate zokuti ati president chakwera abwerereso pampando president yemweyo twasa kumufuna Malawiyo achewa sopano asukusula akuona ngati mtundu wawo ndiwo waukulu kwambiri muno Malawi kuposa mitundu ina iliyonse. Umene utu ndi uchisiru mphamvu zikachuluka zimaenda choncho. Chifukwa tinati tipite tika pa ground tikafufuze bwino kuti kodi machalichi chachikulu ndi chani. Mupeza kuti chalichi chachikulu chimene chili ndi anthu ambiri muno Malawi ndi akatolika kusatizana ndi asilamu. Ndiye machalichi akulu kena kumabwera ma CCP kumapita uku. Tikapitanso kumbali ya mitundu ya anthu. Mupeza kakuti mtundu wa ukulu kwambiri muno Malawi ndi ayao. Amene twali ambiri. Kapenanso kuphatikiza ndi alomwe kumapita uku. Koma lero chifukwa kuti mphamvu za chuluka zili pa Central Region achewamba kumazinena kuti ati Malawi munomo ati alimo 14 million. Koma sotu statement mene musayanganire pansi ndi statement yokuti is part of rigging. Kutero kwa kutulusa dalama odi waja kuti a Malawi akazawi na zisankwa azakabera. Muziza nena kutati yu wanalimo Malawi mno 14 million. Koma so mwezi wata uo kunatulukaso statement yonena kuti lirongo yoka ya lembesa antu 2 million. Ovota 2 million. Chikalire nicho sikunatuluke data kuchokera kumeki kapena ku NRB. Yonena kuti kulirongokoka atulusa anthu kapena alembesa anthu 2 million. Imene iso mukoza kuyona kuti ndi strategy yobera. Koma inuyo anthu osusa mulipe takuuzani ifeyo kuti ngati simukufuna kuti muimirire u president ndiye muauze a Malawi kuti you are not ready because the way you are doing ndizopwetekesa ntima kwambiri amidst challenges zimene anthu akukumana nazo muno Malawi anthu amene wawawa ali ndi ma strategies ambiri tinakuuzani kunena kuti kubera zisankho si sikulomwero it is a process so izizi akunena achewa izi kumanena kuti ati iwo alimo munomo 14 million ndipo atali maboma mulanje sanje parombe kosekose kuli achewa okhaoka ndipo chewa ndi mtundu wa ukulu umene wapangisa anthu kuti ati anthu akulu kuti akhale maudindo ndipo ziko lasinda chifukwa cha achewa imene hii ndi propaganda akufuna kuti atembe nuzi ya Malawi. Komaso tinakuza ni kunena kuti inu ya opposition itagwiriza nani mupite kujakuma chedwa kukoti chifuka tisiti kufuna tu mawalino muziza tinyasa kuti mwalepera zisango anzanu wata kuberani. Tapita ni kucheni chifuka azanwa sa gulembe sa za AID kapena za NRB akukuze mbani akukupangani mafilimu koma inu simukudziwa amalawi akufuna president ochokera ku opposition ulendo uno saa kufuna zina zili zonse chifukwa enough is enough. Akufuna amalawi president amene aza ayanganire za kuteba. Tikunena pano anthu onse amene anapita kuteba akuvutikabe pakanalero. Koma ndalama zawo zinabwera kuno ku Malawi. Ena anamwalira. Amalawi akufuna president amene aza chite force Reserve Bank of Malawi. Kuti azayanganire mavuto anthu amene akugwira ntchito ku mabank. Inutu ndikuuzeni musamangu aona anthu akuti amagwira ntchito ku mabank. Mabank ena akuzuza anthu koopsa muno Malawi. Kuiyangana salary yatera inuyo mukoza kumva chisoni. Kumanena kuti munthu uyu ndamene amawerenga ndalama mu bank uja. Salary yake yosafika 300. Amalawi akufuna munthu ngati amene yokuti akayanganire sekta imene iyi. Chifukwa ngati kuli exploitation ndiye ndiku mabank isoto. Amalawi akufuna munthu amene akayanganire nkhani za pension. Chifukwa tikunena pano mbomamu akungonena kuti ndalama kulibe. Koma iwo deire kuyenda ku bankati. Koma anthu ndalama zawo za pension kuti alandire akumauzidwa kunena kuti ifeyo aku treasury kuti kuchitireni process mutipase 1.5 million. Kodi munthu iwe ulibe 50,000, 1.5 million ukaitenga kuti. Choncho anthu akuvutika kwambiri kuti achite access pension yao, especially ku polisi ndi kuame. Tikunena tu awa amatama amangu amanga anthu chisawawa a polisi. Ndi anthu omvesa chisoni kwambiri. Koma yeti akuzunzika even olo kuti akalandire pension yao. Akuzunzika it is taking ages kuti akalandire pension yao. Amalawi akufuna munthu amene azayanganire a business ndi kuachita protect. Ndi kuipanga MRA eja kuti izigwiradi ntchito yotolera misongo posati na ndondomeko osakhala zokuba. Ndondomeko yokuti mwina AMRA aja akanagula machini kupereka kwa onse kwa business onse. Kuma machini aja akuti azitolera misonkho aja akumapita naye kwa munthu kukamugulisa so 1.7 million. So pano munthu mukufuna kuti muzitolera misonkho ndiye mukukamuuza munthu kuti agule machini yanu 1.7 million. Imene yoti ndiyo sagwira. Zikuoneka kunena kuti I think ku MRA kuli anthu osaganiza. Kufaje mukanakhalako kuti kuli anthu oganiza bwezi pano mukumatenga machini aja ndi ndalama zijamazipanga matama kumazichira deposit zija. Ndikukagula machini ochuluka ndiye muzipereka kwa business wina aliyense kuti amene sasatira malamulo otolera nsonkho amene opereka sonkho ndi pamene muti muzimu manga inu ndikumpasa penalty ya ma millions koma mukuchita punish anthu osalakwa amene capital yao ndiyochepa kale mpamba wawo ndiokuti tsunga gwire machini ma profit amene amapeza ndiochepa. Ndiye mufuna muzia chita panisha minua. That is why tukupempa antu onse amene amapanga business. Kuti nthawi ya kwa nasobano yo kuti tipange strike yopsha muno Malawi. Mwina for the first time chifukwa antu amene wawa akutitola. A Malawi akufuna president okuti azayanganire ana amene ali ndi asukulu. Panopa ana mbiri akuzunzika kulephera sukulu chifukwa cha salary. Chifukwa not salary kapena tinene kuti ma fees. Fees ya chuluka kwambiri kuma secondary, kuma university. Pakali panopa malinga ndi economic hurdles. Anaambiri saa kukwanisa kupita kusukulu. Akufuna president ngati amene yo. Koma inio mulipe basi kumanguka ngati mukugona. A Malawi akufuna munthu wokuti ndi ochangamuka amene azayanganire mavuto anthu osauka muno Malawi amene azabwerese mankhwala muzipatala mumulibe molo bandage koma ndalama zo chibere ni daily. A Malawi akufuna munthu amene azapase chakudya amene azasise fetereza osakhala manyaka ngati awatiri nawo anthu awawa angobwera kuba. Tikunena panopa mwana wa president ali muziko la kutali akukayangana yangana machini okuti azipulintira be ma passport chikhalire nicho ku immigration kokuli a lot of mess anthu sakuifuna immigration imene si kupereka ma passport ya fake amene akupasana ma contract a fake achinyengo ncholinga kuti aziremere sana ukaoka. tikunena tu izi chifukwa chokonena kuti china chilichonse has gone to the dogs, has gone haywire in Malawi. Choncho ino a opposition, mudziwe kunena kuti anzano akukuta katani, anzano wa siku lina yake muzalira ngati simutengapo action. Chifukwa zinthu sopano zikunkera nkerabe kunyanya, zinthu zavuta sopano muno Malawi, palibe amene akumva kukoma. Ndipo aliyense akumva kuwawa, palibe sozo kutatu uyu ndi wa mtawuni, uyu ndi wakumuzi, akakhala wakumuzi iyo ndiye angozifera yekha, kuyang'ana masalarezi a anthu amene akugwira ntchito ma estate, inu mukhoza kumva chisoni. Choncho a Malawi ndi wokwiya kwambiri ndi inu a opposition, chifukwa mwafasa kwambiri, kufasa, kufasa kwanu kukudabwisa, ndipo akufusa kuti kodi muima kapena simuima, muchita nawo contest kapena simuchita nawo contest, chifukwa kafasidwe kanu kakudabwisa kwambiri. Bon Kalindo, the DC, mwana wowopsa kwambiri, ready for any attack. No retreat, no surrender. Palibe kuopa wina aliyese.